Mommy,
it's here.
No more glass.
Hey, Bonnie, tell us that.
Wow.
Oh, but I said,
wow, baby. What's the same about you right now?
I want us to tell each other that we don't want to go to the magazine.
Hello, Mama. So I celebrate in the
house. Oh, I can't wait.
Okay, love. You're the dog.
Bye.
Bye. Bye. Bye. I call you in the belly.
Mama. Love you. Love you. Love you.
Yosa! Yosa!
Hey, Mama, you don't know what I'm
saying. I'm going to go to the house. 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 Ufuna kanjani?
Mama, yini bangal mama ukwaze kangaka? You are wethu.
Hey! Sokuhamba nithetha nawe.
Mama, ngeke kulinde ndathi ndalamba phaya. Bulela nje wena nithenda fika. Didibene nomnyo siso thi kwalapha engqinini one pill lift yobuya, that's all.
Umalana okhathanayo? Mbali, ukangaphi ndixele into abana sothatha osukhwela amatana mntana amaziyo. Ongasubuphinde. Undenzele nto undenza yona namhlanje uvile mbali.
Ewe mama. Bengicela uxolo mama.
Okay baby. Ala samsetamba lo ngumuthi. Bele ndoteni sizobuya sizophepha mama kodwa fathi.
Khomsa okay kana ngibona ngamthelele ukuthi ubunandi.
Indolo
lefrengendi azil. Ale ni mgovana pe ndlo lufundu ndezina funwen.
That's not the point. And Zari, I ain't like you longer before. You don't have any idea, Zil.
As long as you look at me, you don't have
Oh, so when I fish, I don't go up here.
Bali, shut up, Auntie. Ndite, shut up, Auntie. Was I love Jaguar Cook?
Of her. She's my everything, and I'm only doing this because I want what's best for her. When she grows up, tell her I died while giving birth, and don't ever let her know she was left at the door by a stranger. I promise I'll never show up, and please name him Bali, Cynthia.
Bali, sicela uxolo mntanam, besilinde ithuba elilungileyo. Pangela namhlanje intombi yathi lahlekile phezulu umbani
ndimsenthe yakoni mama kambali ndisekumbani umntana
wasithembisa Cynthia warakho nobunjani ubuhlobo obufunayo kumbani Ngoku into engxaki yakho
jonga apha andizange zokuxoxa nani mna ndifuna umntwana wam umbani ndibona le rubbish kweli phepha soze ndinyamezele mna le nto uphi khona umbali umntana
umkile umbali ngobusuku ngenxa yakho
uthetha ukuthi ndixa uthi ngenxa yam
xele inyani mani umkile umbali asimazi uyephi na Cynthia umbali uphila bomi oburayithi yinto oluyifunayo mani funa umashikhaya lakhe
soze ndinyamezele mna ndomntanam ahlale nezi zinto
iza apha iza
ndikududisaana wena
jonga uyayibona yonke le nto izobona jonga uyayibona yonke le nto
yintoni into ebhetele undibonisayo napha
jonga Cynthia ufuna ukuhle yonke le nto
undibizela undibonisa obubuvuvu
kanye kanye Cynthia ufuna ntoni
I can do much better than this
for 16 years ubukade uphi
but I can pick up the pieces man
for 16 years yolisa Cynthia Ayikungani lento guys. Sisalahlekelwe ngumntana apha.
Bali, jo mntana.
Bali. Alright sana sana. Okho sikhathazekile ngawe. Ulelephi? Utyile.
Aphindeza ndiye.
Uziva njani khona mbali?
Nikhathazwa yintoni? Nihlili ningakhathali nje.
Awunyani leyo mbali.
Hello Mbali. Ndingu Cynthia Konini umama wakho. Ndibuyile mntanam ndibuyele wena. Uyakhumbula ngalaa mini ndandidibana nawe uvela esikolweni ndakuphi lift?
Ubuzenza msulwa. ubuzenza msuli ixesha elilonye kanti uyandazi. Now you expect me uma ndikwamkela umxelela uba ungumamam xa ninobathathu mana ninanyani.
Awundlela othetha umntu omdala leyo mbali.
Suthi mama yondlela yothetha leyo. Ninixokisele ngobom bam mama. Funeka ingene njani kumlotho? Funeke ndiyamkele.
No. Sorry, baby.
Ndenza impazamo. Ndandimncinci ndingazinto. Nalaa ndlu ndandikushiya kuyo. Ndandingayazi uba ihlala ezazibhanxa zezitabane.
Kaloku wena wawusisifebe sentombazane. And I have to pay for it.
Ndato ndisimthethe.
Utsho wena. Kanye kanye simthethe ntoni ingxaki yakho? Umbethela ntoni umntana wethu?
Uthi umntana wenu wazintoni wena ngoku mama? You're just a pair of confused lesbians. What gives you the right to claim motherhood?
Eli gama elithi mama. Uyalazi balithetha ukuthini wena? Uyalazi? Inye into mna ndandiyifuna. Ndandifuna umntana wam afumane ikhaya elirayithi. Yintoni ebhetele aza kuyifumana kwezi zitabane zinini? Into endifuna kumfaka kuyo kweli nyala lenyundulu nini liphilayo. Wena, wena, ucuma ungumntu? Wagqiba ukusithi nywa ngomntwana yonke le minyaka. Namhlanje, unesibindi sokuzoma phambi kwethu. Usumeza ngoba utabana. Awunantloni.
Bani mntana. Ndakuthwala iinyanga zalithoba uba ndibulale.
Awungumamam wena. Ukuba wawungumamam ngeungazange undishiye phaa emnyango. Ndingaluphume sisiye.
Akafuni into kuwe umbali. Hamba.
This is not over. Ndiyabuya. I am going to teach you a lesson.
Hamba Cynthia.